Kesho kani bwaga eti, kesho kani fama siesi. Ah, hali yangu mya bajeti, sijo kani weka benchi. Utani maliza, utani maliza. Oh, I wanna be my soja oh. Anything I'll do for you. So let me give my number oh.
Thank you.